Lo mzali uye achithe imali engamaxabiso angu 6000 rand ngonyaka xa ethenga ezi napkins esizibiza ngokuba yi disposable. Lo mzali uchitha imali engangu 1000 rand xa ngabe ethenga i nappy kit kanye. Lo mntana uye asebenzise ama napkins angangu 1500 ngonyaka phecelezi i disposable. Lo mntana usebenzisa ama napkins awu 10 okanye alishumi anga ahlanjwayo okanye anga aphindwayo. Ukwaziswa kwe-smart nappies.
Ama smart nappies alright, ma wasebenzisa kuba uyakwazi wathenga kanye umntwana evelile aze akhule abe lapho ko 3 years.
Ukusetyenziswa kwamanapkeni aphindwayo kuthoba amathuba okubhaqwa kwamanapkeni anahlwayo kwimithombo yamanzi esiwaselayo.
Anga esiwabuza ngokuba zii-disposables. Amanapkeni zichaphazele imfuyo, zichaphazele amanzi esiwaselayo, zichaphazele amadlelo anga asetyenziswa yimfuyo.
Hape ke rata ke smart nappies di nsavela tjhelete ho ya dishopong. Jwale hore ke na ke ye dishopong, ke kgona ho dula hae, ke spende nako e ngata le bana baka.